His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛda ano no wɔ mu ɛnim hɔ bi nsɛm no mo kyerɛ sɛ ɔhwɛ sɛ deɛ na owura ayɛ pani a Nana Apia Mensɛn MPP for gyegye no so ɛma no fans baabi ɔbɛkɔ bi ɔmo ne ne korɔ ɛne ne kɔ nna kra nna ɛne deɛ ɛkɔ so no nyɛ no kyerɛ sɛ na ɔmo ta branch no kyi pintin na wote ɔmo nsɛm so ɔmo ka so a berɛ a mens gold nsɛmsɛm sɔreyɛ no a ne kyerɛ sɛ MPP foɔ ɔmo nhyɛ da ɛnwe ne customers a ɛdom sika akɔkɔgu mens gold no
Mens Gold is a smack also a gun, I send an amso, ama NDC, ama Yukono, a first century for sheer moon, a market or dear buff for tennis, Sammy Jenfi Akasa. Watch us so my pain and now at the Dunko Kufad won't mean you who ain't free Mens Gold is a send muda. If we send our time and napier means a chee, and to send name, send me say a buy, so a share, now would genemo a day emerged the forno, or seem fame pin be no any a do and so 2017. As we are sheer sick so any as we are sheer dreading if you do mass we are bus body jumedi, Emma Gun and Yumakua would draw no. Mens Gold in your born a bus. So ye juma si pisi tapa. Ena kwanchia fu wadano mechena napia mensa susono. Wanine kwanchia fu wana wujina brani. Ewa wano mu akademu. Enti neise mkrofosi kati ya kemua diebe enti na bain. Eyi ni huwa firme sa bain etuye sikano ema wo.
On 26th, 2017, abaiwe. Eni aswaye biya ye from Entrepreneurs Foundation Ghana. Ebo, Men's Gold fu abaso. Omo mo omo adia ye from Quality Business Award. E wun yin asem edeka won se ye man penyin yire Ghana oba penyin odi kan Ghana's first lady Aunty Becky de ekosu yin na onusu ni mu bi ene ye de ho adanse amam maami ye nya obi anfa ne ho ankobo ne se na mwan year oyɛ froster obo Ghana for thousands of Ghanaians kronoi ene ode ne ho kobo Say, omo ye medical outreach organ. Abusia for the year can say, San ye many nina, my men's gold. Ebe ye kakraka. Because a magana for ya men's gold mujidi. And then a mua mujidi. Ti ubiwaho, na on isika granny men's gold. No, we say, men's gold di, and your man penye chanfony. Men's gold di, and then omaji award, a bayer man award. And oman penye yere crani omu ye juma. Na mua ni. Edi omanpenyi info nyina kwa koto Twitter ni Facebook. Ose ne nkoso nyina ode ho aseda ma omanpenyi aban mu panyifo nkanhwe. Abraban nim se na mwani Bank of Ghana for ye no mwhwemu na n'adwuma wa ye no kwa heden eti amra. Sa nyema wei ene ma Ghana fo bebre adwen bon ni omutim. Omo nya ni brebre fo. Ada ho che bebre be wo Ghana nti omo ye se ah ye be ne den. Ye so ye mfa ye sika nkoto obi. Nti so bo no aban na wo se ye de bon. Because a GD amu wano abain ye man penyi mu enti eno mudi o musika no ekoto abain ni mufi mu a enye ye
Ghana mpanyimfo e de ahia ato ato adwene